Niache basi nimalize dozi, ongeza mziki, ninywe basi mibone kabisa. Siko nikuomba, japo kwenu siko zila wama, niache nimone.
Umekuja tena? Sasa wewe kazi yako ni maji tu unachukua?
Maji.
Sina kitu na mimi ninakuuzia maji basi. I'm going to go to the hospital.
Okay.